Anā ki te parehura ki roto o Fiji I tēnei wā, ka tahi anō te minita take aorere a Muray McCully, ka pānui mai I te kōrero e whai ake nei. Arā, he waka taua rererangi anō, ka rere I konei ki Fiji, ki te āwhina I ngā hapori o reira. O tira, ko tahi irakati waru miliona tāra, ka tāpiri hi atu ki te pūtea āwhina, ki eke rawa e te uhara o te pūtea ki tua o te 2 miliona tāra. Nā te waka taua rererangi tuatahi o Aotearoa ki Fiji e nei whakaahua I tuku mai I ko tatāke nei. E 50,000 tāra te uara o te pūtea ko whakaritea hai āwhina I a Fiji ki te ine I te kino o te aneatanga kua mahue mai nei I a huripari Winston. Hioi tāra ke ana te kitea, he maha ngā whare ko turakina ki raro, he nui hoki ngā mahi haimahi e pai anō ai te āhua o te whenua.
To repair the damage that has been caused and restore these essential services to our people. In the task of recovery and rebuilding, our public utilities, government agencies, and the private sector are working to re-establish our communications and, of course, bring back access to power and water throughout our islands.
I tēnei wā, tekau tāngata kua mate I tēnei parekura, hioi, tērā te whakapae ka piki tērā tokomaha, I te mea kāre anō etahi hapori kia toroa e ngā ratonga whawhatitata. Kua tīmata anō ngā waka rererangi ki te rere ki Fiji, I Fiji anō hoki.